sikulo mwela wabuba ana umwe muli timakolo anu alemekezeni sawa yose angasauke angalumare timakolo mwanyanibe kibwereke niko makolo anu o anirele pangono nanuso Laweko umasiye kuwawa kwake
Yeah.